flame go up. Together, let's unite as one. Let's rise as one, go up.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yami, ayikholana, buso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawu yami, ayikholana, buso wami, awukholana. Ilondoloze.
Ilondoloze, zuhambe nami.